ye ko free zones e wotema na eno e na adwumakuo a sabre wo mo eye enade adwuma akwa ko piem se Environmental Protection Agency. Womo e de krata epie akwa koma eye United Steel Company. Se womo ento womo adwuma nim. Enye se bia womo ntum se bia womo ayebone bi. Womo bone womo ye eye ne se air pollution se mframa ebetumi mframa na epie ana se adwuma na womo ye no. Eye nade adwuma na womo ye. Ye de ya mframa bone beba. Na ekwan a womo de womo mframa bone no ene womo hyehyeye esitie no. Enya de a enam kwan papa so. Enu nti ehwehwemu akoso ama Environmental Protection Agency. Womo akyese womo eto sa United Steel Company no nam so ama adwumayefo be se aha 400 workers. Ena sabre ye yi wonu ade a womo kwakotena efie. Na abran sentrofo ene opanyina wono ene da Environmental Protection Agency. Womo ekọ aprobo no ekọ ko PM se executive director Ura Henry Kwabena Kokofu etre se ewom se eye sikasama me yeken ewom se workers no mo kwotena fie die nanso ye ye nyoma papa no a eno beboa workers no mo ye adwuma ho no wo mo anya hyehye papa ene ahobambo bia ebetimi aha wo mo esan se World Health Organization kwade abetu dwa se enipa be se 28,000 empema duo no nwotwe ena 2016 kon mu ewu ye efa air pollution ho eno nti obesere se mpanifo ya mo akopim January se omo nya hyehye se be ya pollution system no e wo sa adwuma kwei ebetumi ayeye wose emu oya onimpa sa adwuma efo no emu oden omo ma omo break kakra womo ntimi anye enti na e wo se womo atum womo tum sa de a enu mo mbeboa ama womo ntimi ayen hyehye pa e wo adwuma na womo eye ne ho.